waxay tani keentayo halka calbayla duqo dadiyo dunyaba ka gwaay waxbaa dersihi noqde waxaydani keentayo halka calbayla duqo dadiyo dunyaba ka gwaay waxbaa dersihi noqde